Bonani khala maphupho makuthumusha like ha besicela nje ukuthi subscribe ukuze kanjalo masifaka la ke YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usesha lapha ku TikTok fike usfollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ungafaka ngenza ama video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scroll semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section khona ubhalile uthi mina nginokuphupha umongameli noma ngithi ke ibhubesi elikhulu eliphethe ke laphana uze wathi ke mhlasimpe uSimba ngabe ke lokho kusho ukuthini ukuphupha kumuntu ophethe lapha emabhubesini ibhubesi nje elikhulu ngizokuchaza ukuthi kusho ukuthini kodwa ngicela ukuthi uqale usubscribe kuYouTube nansi link bio phuthuma usubscribe bese uyasifollowa lokho ke kusuke kubika ukuthi uvakashelwe ngabokhokho bakho usuke unethonga elinamandla ngokwesabekayo elinamandla amakhulu ngangokuthi liyakuvikela lihlezi linawe ngaso sonke isikhathi kahle kahle likuvakashele lizokuvulela nokuhle uma ukuthi unombuzo ubuza kwi-comment ungitshela ukuthi wena ufuna sifise sikuchazele elithini ungakhohlwa ukusubscribe nansi link bio usifollowe yonke indawo nisale kahle.